Yeah.
Unataka kujua kwa Queen Pendo?
Eh?
Ingawa ndio Queen Pendo.
Eh.
Wewe, na hiyo ni kwa nyimbo gani?
Pendo, unasikia?
What's that? purchase your tracks today.